Amabarabara atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura yahora arangwamwo ibinogo ariko arasubirwamwo mu kuzibira ivyo binogo. Aha twovuga ibarabara rigabura Nyakabiga kuva ku ibarabara rya 13 gushika mu ikorosi winjira mu ibarabara Avenue de l'Imprimerie ahahora ibinogo biteye ubwoba kubiyunguruza n'ingendeshwa zitandukanye. Irindi barabara ryakozwe mu kuzibira ibinogo vyahora birirangwamwo ni barabara ryitiriwe ukwikukira Boulevard de l'Independance mu ikorosi riri imbere ya Librairie Saint Paul n'inzu ya Zepe cyo kimwe n'ahahegereye. Ibindi binogo vyazibiwe ni vyahora mu ikorosi iruhande y'inyubakwa Burundi Palace. Ayandi mabarabara yakozwe mu kuzibira ibinogo biyarangwamwo ni Boulevard Mwezi Gisabo yahoze yitwa 28 Novembre, Chaussée Prince Louis Rwagasore, Boulevard Patrice Lumumba. Na Boulevard Ndadaye Melchior hamwe n'ibarabara ryitiriwe Mwambutsa rica imbere y'ingoro y'inama nshingamateka. Ivyo minogo bikaba biriko birazibigwa mu gushira mu ngiro umugambi zero ni dopule w'ubushikiranganji bw'inyubako za Leta.